ma kwa baba Ghana TV 1 ene wo hwe bebi a mepie a otumi se aye hupa ye ba be din komo na ene ye ne ya santoa oba ya santoa the first ene hia wae nim no won se platform is wa won nim no no won se ye ne ne hia ye no odi kan ama ye hu kwan a ofa so ene saman ekasa ye ne tama oni hia ye ne ne the reason why odi aba epomu hanom me anam pese me ba but as we oba aba be kire made because ene recently yetie insema ekoso we yakutufunu we yakoyisi we yakoyisi ne ne oba be kire kire hintasem bia ewo se nipa oba samampuma nyoma eche se oye nyoma oba obehu anadwo efri 12 ko de na wote se obetumi ate saman kasa sa nyoma nyina ene oba ya santoa eba be din komo ya santoa
me jo so
ya makwa baba gana
me adumo ojuma mu tse
ya me adu na na de ntina adumo be pia
ah me pese wan kasa onu be hu de ekoso obiase because me ka na manfo fi se bia e bibi ntina de bia me ka se tu mi nkofo ho konfo ho be beba me mi de me yo ba ah de bia so me ka se me ye mojuma won samampom ntina me ma wodi me chi be hwe be bia me mete aha nyina ye me ndabre se me be dwom na mentima nkwa meet mother because
hey order her
me da her pa
am adechi
na adechi 3 days kwa na me why special fast in time me need time
kwa na bi sa o time be na e na o mo sorry say bi say dia menim say o mo sorry
52 kwa be ko tun nyina
o ti say o ma ba say
nye ti say me ti say so me no mo ana e wo ho
di hu o mo
pa say de bia me ka che say me no mo na ye djuma de bia me ka che o say me won sama mpo mo ye djuma ntira me ka tie for wo frame na wanya me afa voice message na why am voice message
na me bi se o won se na sen aba ye tete news e ba pa se e bi wa yesa kawafo o makọ fafunu o matu ni nsa o matu ni tekyema e ya na se bi o se samanfo start around 12 a nim se boys no so o makọ around anajo sad time na na o makọ yesa de a de na saman ni ntumi mbọ o masu mu anaso onye hwe
o nse bebi a meme wo ho me ye dwuma se wo be ba kwa wo be suru because bebi a me wo se ebia bebi a meme won ye ho no mo ba aha bebi a meme saman ne wo ho bebi a nipa no fa me call ye no a ho me hu se obi aba ho da
o saman na wo be sra
wo be sra me call ye no ana ya wo di me call ho na a ho no me dia de no bebi a me ye dwuma no e ya saka fo no motim ye sa de no a bia obi a mo ku no mo akyekyer no mo di no kosie sano mu ko betima otu ne bibia di akọ
ah that means nipa na eku no no
ah no mu asa na chichin se mo won ye hwe
ah na kwa bezo won fa so chichiri sama
se o ya mu chichiri
kwa bezo won pese ehu
won se sa eyi ne tumi bi wo ho no nipa ne te se mimi sei ni obitimi ka che so na na me pese won ku bi ba wo ku na chichirin nye te bi a wo ku no wi na wo ku na wa chichino ye nsusum eyi na wo ye nti
e mu di chenya na
nye che en na me ka che yesu so yetumi na omudi yesa na ma
enti saman ntumi ha
entimi ha dwene but the one me ye saman mo jwon so obi wa na me oba na wontimi nkasa obi gina me so na nimu nya yesu that mo ma cheche me sane no me sane so me bisa ne sai won e ku no be ka se yebusa fa me me ame pese kan dia hye ne nsam
ei it is yes obi e fa kwan bi so ku obi na kwan nye
kwan nye
o
frɛ me
sɛ ɛyi
ne ne bibi afim
me srɛ wo me nua na mpapa me maame kwan fo so
wo ye mante ase
mante ase me gidi sɛ obi nsa wo mu a ɛno no stella obetumi ayɛ ho
adwuma me tima ye ho adwuma ba nsa me ye ho adwuma me di nka yɛ nhwehwɛ mu
sɛ di nka
de ne ku mu because asɛm na nipa ka kyɛ me ngyindi gye sɛ me amɛ hwɛ mu hu sɛ asɛm na wo kan ne kra na sɛ me hwɛ na ye no kra papa nyɛ hwɛ bɔne sɛ nyɛ hwɛ on na meka mimi nku nipa but wo ku obi kwa mi so mi fa nche wo mimi mbeku sa nipa na sama na memo ono sorry be chisu ntira de bia meka se mi mojuma sama po na mi mojuma ntira mi se wa bra na mi ne no nko
na bi se o oba ya wetumi de se bi obi wo ha yemfa se bi de majuma bra wo obetumi aka se anajo no one mbeku sama po mo
se wo pedi a
ei
if you are wonche because answer me no be kon answer me no be di sanko we bia wo petumi bi wo pe bambo bi abran nipa ntimi nye ohwe bia konfo nipa bon be wu fie be ko dwana nipa bona ewu fie bubu mpuni ya sasa wona manyina ye wotu mi bo ho nipa be hu se wo fie ba wo do hu fie nu
owrum
won timi wrum
enti me
bo enti se wo pesa tumi na eye nsem bebre eye nsem bebre se wo frem ya de wo bia mekaka akyere
me bu se wo wo de bi akọ e bia oyẹ minim se bi oyẹ sofu so oyẹ gana ha ho
me body
why am I not doing my course?
Main body, because I can't
say. Oh, that means main body, but to me, when I man.
Oh, to me, baby, me did to me, ama. Once a man for Ankasan, because I'm to me, did to me, woman. A beer is on say, pastors for no be open, so won't preach in a nipa when to me, not to call, do not swallow, once I want sorry. Nothing to me, man, sir, to me. Say, pastor for no baby, almost a mope, sir, nipa yaria, no muddy, but no otima san yaria. And to sell to me, no bed, and your bonny. Yet, say, be out to me, I would be a champagne, I say, be our barber, if I be bayon. It can be a metro.
Nammy Busso. Now, what do you mock? How many days and how many nights? And no mock some of whom say, be our overcon, maybe 7 days.
Well, 7 days. Because we be a me one day, so what bam in chair, answer our beban, say, be ye be beer. I won't say, I didn't hear a mumbre. Obey ye, the old ye, Nancy, the pan of buy, and I do not want an alcohol. But or no, men was a meeting.
Only ne qua, or son and yana, I'm on the same.
Oh, may my ma who be beer, your cause young faka, yen nantis, so no one say ye fifi. By ye answer, be a con, and yet to say beer at a deck can a shed. Until I may, for example, I shan't a deer coco. Better na.
It won't tell you, I must
say, ye want a day, she won't pa boy, she no one say with fifi.
No, you don't. Mobile acquisition.
Would there say, what bumming, ten air qua, and one say, if you make out or say, or quan into what dear, Dimichi.
Now, some man, Omu, said the panel when
you know, if you say, answer me, I can't send me no more, you, Jumada. Until the panel so bound on Barbara, your bonny, because Sandy Pan, when you're born in me, besides, I'll say, a war family, besides, I didn't tell what we know was any peer, no work at him, say, 2 minutes work around. Still would demi bois into a pebia. Nipan ni se edimi so nya mi se kwa mi yoban so meni edi meni edi meni edi nti nya ti se bia me bun krofa na me ye bibisi
me ya da no kan se kwa fa so ye do course amampu mu na do o ka se bra be hade na udi na chiko ye no na ho ye mo wa
na ye ngo sa nti na wo so benye kukuduro se udi nya kukuru di me cha nya didi ya udi me chiko amampu na Usu de obenye bambon kwala ubusa fonyina ebi obi onbe ji tumi bi abefie na tumi nan enipa no omo omo tetetefo na ji ababewu na eha omo onbenye skane skane ntimi njina
ebusa ni
se uba ube ka mimi njindi se ebia o menye skana na mihu de amedi na skane nyina ahye medi nka yohwehwem ebia ebusa fon ko ji tumi bi na so mbe wu so mu de tumi ata twene nti wa wu kwala wo na na musa eyi na ebe ha omo
Ebedi
omochi. Nti obasa ma yehwemu se sa metima break side no ama otumi papa eno so betima boa because omo so mo kwoje no mo de boa. Nti na me ka chee tiofo wo ji bambo ma na wo ji otumi bi wo mente ya. Se wo mpa enya ntakwa fama de ebrem frami.
Ei.
Na na de no because me ma na wo ka bebi wo firim na de ne ha.
Wo
mba because ebia nipa wonim ekwa wo de nya sa otumi no.
Eno onima ma mbra obe.
Onima ma mbra. Nti na wo ji side na every blessing de bia frami. Oh, Nana, my nanny, sinisi.
I be so, sir, O kind, who's able to me cocoa jimotia?
Sir, sir, I be so.
Some eyes would meet me the movie.
Yet me the movie.
Ah, eh, some I know about one pan
or bebbony. Obey money be beer. Me say, until I make a chest, one will pet sad to me, frame me. Namino to chum combo.
You
frame me, not mean chill, come be a debe fast, or not make
him. Obaya,
me or bo, me never man.
Obaya, me be so. Asima ka atwe asem bi aba that means mona moye menka aso ye bi o se ye betumi akwachi obi na se bi o ode efuna da ka dan den aso fo no mate se omuye bi pa emu no oda na ode gine powers na e wo se manpo en pese mu se eno na ya na mona mo de mana na na obi su ko ha okọ a na one se bi o e ye oba a mi akofo funu no oba na
ono na akoda
na ode gine powers
Sadden the mean and I answer to a mean yes, a German. Oh, now make us all bummer swing, I'm at me the war bat, and some upon yet say bear, maybe to two for now one another. ba mimi nana na wo ma mi to amene no na mefre na maka che ne se nipa bi se na medi ne bai no ono so gimi di nti mi pese wo fa wo mbra no won hwe nti asa medi wo be ko ho no madware wo de wa wo be hu na wo ye mi hye wo
wo be dwane ne
madware no bibia na yakọ nti wo be gi sa to nyeti se bia me ko tutu obi na wo na da na me ko ma wa de ka na me ka se mi sha se me ka che wo se nyeti me ma wo duro kakara na wo de kwa sha mpa na se bia wo yiri kwa twa na wo ba kwa che na wa nye
problem na we ye na me bi se wo se onye bi na mo mo yes ande na mo de gi
mi timi hu ade o mo de gi because mi timi hu
sunsu mu nti obi defu na da ka ma ye den
so ono na oni ade a wo nye film because mi ma obi nda ada ka mu efu na ada ka mu hanti meme de na ye fiscal say nipa na obetima ba sanka won sura ka meme tima frɛ na oba na
wa hwɛ
oh say me ma na oba na na no from akeke won yi no na no hu se te se hu se bi na aba
na pese hu se sama ya ba de enquirements na be first one se bi ayeti e ma hu se ebi wo menche meme hu
say no say me di mi sa be fa won na won hu se o gina ho
sir
ba won yi no hu bra because ono oba na ju decide wa ha ye o se sa ha se na dia sa ha be yunsu sumu obi ba kra wo because light in her bat se mi sha se be dwa na han han because wo yi ni papa
oba ya asanto mi bi se o nti obi pese o hu se e bia me dem ma mete sunsun bi ewurem o ye saman a kwa be zuno me fo so
ti se bia wa ji sunsun na na wo nyanje
o se wo nyanje ba ye mfa ne se ma mi bi ewu
papa
me dada dem na de no me hu se ah I said, then why?
Hey, I hear style behind to say be a woman, me and our papa, especially mammy or do pa or do we pana or buy them or not them. You mean to say, fridge in our was for aircon with them.
Hey, sir.
Nay, yes, sir. Once you are not would done that, would then I hate to say, light can then be our so it do my so you do. And to work could draw. Sorry, now what tramp and so. Na oto wo di be hu na hu ye te se hu ye wu yir na awodi bibibi sa na te se wo ma me na wo do wo no na but se wo ye no bone a wo ba odi e show
eh
e di odi e show pa no wo ba wo dem sa no se wo te me na na ya sa do wa sa problem down so a ana wo ma me firim ya wo te me hu se ato do kwe bia wo na te na ye te se obi a frɛ wo frɛ me na na ya wo ma me pɛ se wo ma wo tu me na wo so mfa na te wi ase what if they are meeting? Aha, they say be a obey corner. What if they say what if Woody? Ewo Wuchi. Sanu na what you which I won't hush. Now what say Oma mean they do to Opesa and our Papa and our Unuwa Wuwuye. O film Opesa one mouth to me be. And I ebi a Owo Dan I will go do be now what he say laughing at when he can say.
Spray.
Now spray near him. Obey show who will be and not spray no so on. Sanu na
misiano sama yaba
wo hon but so wonni me nti wonhu
na sanu obi tan hu sa oba onche a obi tumi ayama
meti mama ohu
na oni sama na
ka wutimi hu til sala fintana ehia ana wonhu se baby code bi aye wonhu nyina yenwunu sanu nipa pese won ma wa ade a wudi be hu nti sanu wudi aba maso ye a meti ma ama sanu ma no edi wochi kama
na oba ya if I chew by us and told me be so. On said the awoken. Me be last question, na ye be a mom da and now to see. So between your cook room, no boo, I won't know quota. Is I know you put some money in Solimbe Hunan.
And Solimbe Hunan.
Eh?
Because Nippon Abia walk quans are high quiet to sing soon. A kind of simple, Dianrian, and see a high Nippon, not a better, but would ya or dear Jim one crab a dano so. Enye ye
eh
so won kita jumbone ya no odiaba especially once we catch me say mo mu tututu
efunu
nti nipa ya nchichire no de obetima betutu na won timi
timi bi so obi ya nchichire no na otuni funu a obeha
won timi kura nko so won nimi say wo dia jumbone ba won timi ban okura te say meme say ma poma me ye adwuma se wo ba wo dia jumbone ba say bia wo ba ba ye bibi obedi asambon wontimi once obi mu no mo aye duro fa ko toto efunu so na wo de sie oboa mimi sa mo poma mi ye adwuma sa me no wotwe wontimi fa bian be sie ho
nti oba ya asanto na mi bisa se nipa wo te wo a kwan ben so na obetumi afa so se bio ene wa kye nwoma bebre sebi ohu se ne maame ana ne gya bi ne saman ana se ote se ebia wawu omi maame awu ebia nipa no ni ho ba de ote ya se ei ah mi sia o maame wo se na eno no e ana saman de ntimo mu de yesa
te se uma wo te sa
bu owu ye ne nche owu ye na ebia na sister bi
mi ni wanti
wanti se wawu
owu
wa koyi ne ho akire
no o to me bi wanti to me bi ntra meka no wa wodi to me no wa wodi to me na e kwai se wodi 10 years ana 4 years ana 15 years wonu mi se bebe wonyi ne du no obetima
ewu
obetima fim ntin na wa fre ntra wodi to me na make sure se me number be wo number be won me che won se nipa na meka che se mi e kan se me nana me ni adwuma se won se meka che so no so to me na wa ji nti wo ji to me papa wu anya dia obedada obefim obe o sama be sorry nti sa na okohunu no se wono wante se wo betima
abu aka no
na waka no akyere no
wo ka kye se
we se se last me ka kye se obi aba omu ba ye ka ne se techuman ana omu ba na omu kodru efie no wo kye se wo se me maame ne me papa fie nti fa akwara no na mu ko but na wo film no ko akrasa na onu no ba bi ko nyime no mu wuye wo ka kye oba nso ye ka fita ba de be tuno be ko jo no be she ka fita na o die pie oba no so woni no ko omu ko ayete omu shiaye
eh no ne ware
ana onu no omu ware omu
awu
omu awu omu wo nkola mi nu nti second one na oba nso no ji se fa me ko wo busa fo fi
na
me ko hu omu ana o die omu oba na omu so mu osunwan nti omu ba ya na ti se efie na o se no me ba bia me to biscuit bi bi na me de betiche nkwana ba ande man to biscuit wo de efie na ewurum na me menka na me to biscuit no one se o ba ne di nkwana no wurum na ono so o yirae
ei
ana o ba no kochia omo ana omo ji na omo mani so no won me ye tam na ye betena han no nyina na papa nyam bai ana omo bisa ne se o wo na fe kwan so ba
na be o de nti wa mane ne
se ye ni wo so wa ban so ya ye wa awa to so won kan hwe nche wo se amen mi kunu na ene na wo so kunu na obo ni di ana papa na hwe mame na mame so hwe papa na nkwala ni nyina because omu ni se wo film ana wo so o adam wan ti asɛ ni picture kwa ansa wo be yi picture ni nyina wo ye ayi fita be bi ono na omba no no mame no ono akasa no ono side no nyina pepa ye ana omo pia bonte nti sa no mo anka kire oba no because omo kan kire oba timi afenta na bi betima ye na omo so so no mo faka ba me nche papa no so me ne ye de bia wo di boy na asem na me si boy no film but wo film no nye obi na eku no ono so wa gi to me bi nti to me no ama wo kokro me nti papa ni gen nya di akwa na ba na papa no so ye de e ba me nche nti asa me ka kire gen me dware no dru a se me ka kire na ni yima anhye se si asa nkolo no wo me nche because omo ko yesa mamba a me dio mo ko boarding school
ti me bo si si a ye mu that means Ghana do run aye sama mamba wo
o se yes bebre
nti sama mamba me bisa wo one sama mamba nya se ma wo be ha wo
ti se ono de o be hwe na o se o be ware so ba no onim se o ba no ye nipa papa
me ka se o se sama mamba ya o hwe mi so mo ko school na bi a chiche ni bi buo mo ofa kwan bo ni bi so buo mo
o mo npani
eh ne papa no be ha wo
o be ha wo
wow.
Papa be han te se bia me me di nkwara no kwa teacher ni se hwe nkwara na mami no mu. Ono saman ba be mami se. Be ka chem se me nkote ne pa kwa no woni se wo bu nkwara wo ha nkwara no. Aha, obe mama hu se wo ha nkwara no. Nti sa nkwara me nu oba no ma mu nyina wo me nche. Mami ne won se kwa te se ye saman ni nti wo suru.
Wo suru.
Wo fa ne na nsi bio. Nti ji se nda me ka che obi ani me se nkwara no ye sa. Nkwala because me amini say e yutumi no wogi e na tumi no anka wose on fatumi no nko
eko
na ba tumi no say ya papa anye bone nti wo asa nipa no ko piusu no na wada nyame as because wo ba wo so no wo ba wo so no bone
yo e de nana ya na bi bi say o say we dey last question nipa no oba ho a de na betumi aye ɛkyɛ sɛ yɛmani hu sɛ ɛnyɛ saman ho adwuma nko a ebia adwuma bi yɛ adwuma foforɔ bebree wɔ hɔ a wotumi yɛ
nti sɛ obi wɔ hɔ a wɔsi no store bambɔ bi bra me nana yɛ asawntɔkye bɛgye bambɔ ɔnsɛ mba no bɛwɔsuro obi wɔ a mede ne sɛ meka kyɛn sɛ mede ne bansamampom a nyɛ deɛ ɔbɛte aseɛ basɛ woyɛ wopɛ sɛ business nkɔ so paa sɛ woankasa wodi m'akyi ba na wa wobɛhu deɛ ɛbɛsi sɛ woamba so a tumi no ɛna meka no nyɛ kuku na wobɛpagya ɛdu kɔhyɛ bia woyɛ driver wopɛ sɛ woka no wobɛyuso ka no kamakama na biribia nsi ne nyina wobɛtumi abɛgye
saa dwuma no
ɛbia wo sɛ obi wofa ka wonto no wanyɛ asdent wonto no womagye ka no fini nsɛm ne nyina bɛpɛ bambɔ baabi a wobɛkɔ bɛ na tumi no ne odi wɔchi sama no so no odi wɔchi ɛne sɛ woteka m no no so bɛ ne wɔhwɛ w'anim sɛ wonim sɛ aha sɛ biribi bɛsi ɔno ebia ka no bɛtɔgotɔm wobɛtumi abɛpia ka no wobɛyɛ te sɛ woayɛ gidigidigidi sa na wokɔgyina na wɔse ɔwurade meda wo se na kɔgye sɛ tumi no a wogyeɛ no
ɛne aboa wo
aboa wo nti sɛ bia wosi woasɔre wonyɛ nkurɔfoɔ a ebia modi yare
nya church members mpo sɛ woyɛ nsɛnkyerɛne
obi aba sɛ wontumi ana ne yɛfra yɛ kɛseɛ wopɛ sɛ woso wonsane no mu sɛ yes wowɔ tumi brame nana yɛ asanto asa yɛka ne sɛ mpoma so yɛyɛ bɛgye tumi nyɛ te bia wokɔgye na matena oradio su anaa matena ɛyi so
akakyɛ sɛ
nnipa sɛ wɔgye tumi wɔ ne nkyɛn nɔnɔnɔnɔ yɛnyɛ sa ntina meka sɛ membu obia de bat nkurɔfo ba m nti wo a woso wobɛ wowɔ aburukyerɛ ma mu baabi a wɔ bia ɔsɛ obi wɔ hɔ a ɔtumi wɔ aburukyerɛ na ɔbue business ɛwɔ ha se ɛnkɔ yie ebi aburukyerɛ ma mu so na ɔbue business ɛnkɔ yie frɛ me nana yɛ asa sɛ woamba kora me soma metumi adeɛ kyɛ ɔbɛba w'adwuma mu saa nso na wobɛtɔ ne ma saa saa nso na nkurɔfo so bɛlake wɔ anaa wokɔ amanfoɔ biribi a ɔbɛasɛ nketeketa a ɔbɛyɛ bia na adane bɔne ne nyinaa wode ba ma so ɛyɛ a mewɔ tumi no ɛyɛ bebree nanso sɛ wogye a na wopɛ sɛ tumi no bra wo nkyɛn a obi ahu adeɛ no wona meka no sɛ wote biribi na wo sɛ hɔ yɛ ha ana ɛho ayɛ
nusama
ɛba hɔ na ɔbɛka nsɛm akyɛ na biribi a wotoɔ no ɛnyɛ anaa dua na wobɛbɛdi no ɛnyɛ wobɛtumi aba hɔ no anaasɛ wopɛ mɛma tete sɛ bia obi ama woduane a nipa no wonya bia na woyɛm ahyew sɛ woyɛm nya ahyew a hu sɛ aduane no ɛnyɛ anaa baabi a wɔbɛkɔ no na woyɛm ahyew menkɔ hɔ biom nso bi wɔ wokɔ yɛ saa no a ɔhu sɛ biribia wɔduru hɔ na ɛhɔ nwunu na ɔsuro nti ɛwɔ dodoɔ yɛ bebree nti wo a wopɛ sɛ me ne wobɔ nkɔmɔ na wɔafrɛ no makyerɛkyerɛ mu
sɛdeɛ
si tie because aha na meto a time ni hɔ
Aha. Na ya obi pe wa no nomba no.
Egu screen ase a.
Ofrɛ saa nomba no.
Ofrɛ saa nomba no.
247. De bia ofrɛ wo
bi. Ofrɛ benya me. So ofrɛ wa nya me, wonja me voice message because onna me ka me
WhatsApp.
Ofrɛ me WhatsApp na wonja me voice message. Ofrɛ me want to na won san ka me wonja me voice message. Me ba anadu 100 years kra me so me ya de me ma voice message ni bi. Ti dia me di catch it for ment na se na onyonko NCCU ment na se no bi. Nsɛ wa brabɔ mentena so no bi sɛ wo nkwala bɛgye tumi fa bɔ wo ho bambɔ ɔdwuma a woyɛ wo sika a woyɛ wohu adeɛ a wode yɛ bɛgye tumi anaa wopɛ sɛ obia ho sɛ yes wo so ɛka ne sɛ wo church wotumi sa yareɛ paa baabi a sɛ wokɔgyina church ɔ na woatumi asa yareɛ bebi nkurɔfo bebree yareɛ ɔmokɔ fie nso na yareɛ no anyɛ dɛn ɛntim ayɛ obi a ɔmo de bɛkyi hospital nyinaa ho ntɔ no dabat wonya abɛgye me nana yɛ asantoa tumi a wode gu w'asɔre mu a deɛ wopɛ sɛ woyɛ no biara gye sɛ woa wofrɛ m na makyerɛkyerɛ mu deɛ atumi no tumi yɛ nti deɛ mɛdi ka kyerɛkyerɛfoɔ
no yɛda nana yɛ asantoa se
wo a wopɛ me a mewɔ tɛkyim a mewɔ asonwan mewɔ ɛfrɛ ne sɛ mpo
tamale
mewɔ wɔ nkyi
wɔnkyi so nti yɛda nana yɛ asantoa se ɛnɛ wode aba puo mu anom ɛba abɛkyekyerɛ nneɛma ama yɛhu nneɛma ani so ɛnɛ yɛhu sɛ saman ba wo nkyɛn a sɛ bi yɛhu yɛ nwunu anaasɛ ahoɔse gu a wɔahu sɛ spirit bi anaasɛ wohu sɛ light bogya bi so a na wohu sɛ tumi bi aba wo nkyɛn a wɔpɛ sɛ wɔyɛ de ɔne wo di nkɔmmɔ ɛnɛ wɔakyekyerɛ nneɛma bebree nti mesrɛ wo subscribe to Ghana TV 1 like yɛ video share comment mea notification batom na bɛɛdea video bi a de bɛtumiaa no ɔnsa ɛbɛtumi aka